And to be over, came the next you want to ocean true deliverance to be so cut and any animal who can hear your initial. Okofia, cut and any pebbles and a can hear any number initial. Necrano, Nisun Sumno, Abbey Baco, into a perse a buono, into a can and a push of penna can hear any dinner, and to be so best Sunday. Nep will be an hour numsum, best Sunday, and when you can do nibby. Net it in any necra on Tiasia, a baby or by him. Above where we're on, or my farm. I'm on all end and testing shoe. No way you were free, a shoe would wabba him. Said the abbey and nipper be hooning the pa, a womb. Into beside Caniana, Yasso, a sihana. Said the abbey, a shoe must ya beba, na ye be hum, na ye timia day, a fa, near diso.
Okay, and on. And tea, O Bian also is a candle.
Oh, can ye be a dear, who will be a ye? Young harbour. Yemu sai ho se dien tina buru ni wa so light bibia ye aduma so no wa so candle ya hwe omo dan ni tewo
dien tia
ye wo bofo a kania na descendant de ne ba
bofo a candle no
yes
e mani sane firi soro
e mani sane ba
sa wo so candle la
ta abrofo ne dien kwa ya no omo de aduhwam bi fra
wo che incense
ai aduhwam fra candle no. When our glass get to every miss, I hint them, a witness you for so many years. Yes, you know. I had never been before. I went to my hintadian.
Okay.
I hintadio or can hear him. Now, hintadian man can use in country, so I'm so in sick and a dynamo. Now, I shrine. In Tiburonina, who is a hintadian award to a source, the devil. I bet a bobble was up. TV was up, and so I can do this.
Yes, sir. I hinted you an person and car, or my minima her for near tearful than I knew. I hinted you.
A bomb nipper my nipper hooned him. Sir, may ba now assumed I'm sure so woman. But some shock and yan at all, so me who saw an hour. In the first show crown, whom nipper you have second year, you are not bomb or who win him.
It is second year, you are not bomb and whom any man. And it's a mess, so make a can answer.
No, what but I
am like Percy, you
do light, you do light. Now, call for candle now, sir. What's your doom light and what's your can hear? But and now, sir, won't crab but I ah, would you attach it in tea and yan a saddle whoop it?
Into but I beg,
but I now be a mermaid, so candle, and I say, me here nipper be any madam. Then nipper now may pen any madam as a soul whom here or dummy. Adi bi simi ne ntamwa enyim firi ho ti kania dua ya masoi obo adi ehume mobo ne mahen no entomesho ema nipa ne humia ohumi se boafo no ntume mwa me
nti
me botaye no
nti o sokendo na me fa se o sabotaye me fa se me mo sabotaye we na menya sokendo na na menya kasa asem na eno anu no
wawie jani shi ho
menya kendo ne hwe
enya ne hwe
metume sokendo white o mutuntun bi dia ye.
But say na make catch us candle no ye wo bia ni ne dwuma dia edi
e na person o kire ye
oh the white be ye na enya no na red be ye.
Okay
the red be ye enya no na white be ye.
Okay
enti me na me yesu nshim ni ne de wo ba me nchan ya me nim dia me de red e bia ma.
Okay
me nim dia me de white e ya ma.
Okay
but obi a wo yishi no e wo ne fie dia bo ne mpa dia na me so onim ho nim dia ni nti no nyame de be manu asɛ wonim hunim de ntɔ de beboa ne sɛ de wo pɛ ne wo nanum asɛm a wo bisa
ntimi ba wo yɛmfa ne sɛ bia me ni ha no na ma hwɛ video ne wo how be brain no problem be brain bi kwa ya rebi dam so na ma fa number na ma frɛ wo wo be gi su candle bi na wo de abɔmpa ya na be su candle bi na de ayɛ gyina sɛ de bi ɛde ɛdi ama me ana
yɛ wo bɔfo a ɔsa ya de yɛ wo ne kan ye dua. Your bofwa or Messica, your one can hear you.
Okay.
And then you hear Angela or your life.
Okay. Your mampa
or mampa. What you say? And you know, I said, I saw a candy be a womb. And you said, red and never yet back up. By yellow, by moon. Green, by moon. A dintra. Yellow, no, a yisika.
Okay.
Green, no, a yahooding.
Okay.
Red, no, a yet to me.
To me.
But I said, be here, baby. I need better son of me here. Be here on Ahmadibi, green, and be here in town. Yellow, me here, see, cabby. I'm an assault with me problem. And no enemy issue. enti sɛ me sunsum ni ne me sɔ saa nneɛma wei a menim bɔfoɔ bi a mebɔ ne din a mede saa kande no bɛma no wo nso bi a wonnim no enti wokɔ sɔ a wobɛsɔ sɛ woasɔ woabɔ mpae deɛ ba abɔfoɔ no bɛba koraa a wɔyɛ adwuma no wonnim wowie koraa a wonnim ɔho enti ne ɛyɛ a ne yɛpɛ obi a onnim sunsum mu nnwuma na wɔde kane aduade yɛtumi de yɛ na watumi ne no ayɛdɛ anante nyɛ sɛ obi yɛ bibia na woyɛ bi na bi ɛno na ama nnɛ yi no obi abɔdam obi anya yareɛ bi obi anya ɔhaw bi ɔnim adeɛ no nkyerɛseɛ but wayɛ ɛno na akɔfa saa ɔhaw no de
abrɛ no nti yɛmfa ne sɛ mepɛ sɛ mesua adeɛ kakra firi hɔ na mekwan a mpɛ sɛ mfa sɛ mesua ne sɛ mebɛɛ mabɛhu red wɔ ha mabɛhu yellow wɔ ha mabɛhu green wɔ ha nti sɛ bi a meyiso bi a red no a mpae bɛ na mebɔ
red no nka mane ɔyɛ apa bɔbɔfoɔ adi red no sɛ mesɔ a ɔnsɛ obiara de kogyan bɔ ne ti a ɔnsɛ sekan yi si anim hɔ no si gate no ɔnsɛ kogyan bɔ mu ɛkyerɛ aniberɛ wote aseɛ nti sɛ mefa red no na mesɔ sɛ ɛki mu a ɛkyerɛ aniberɛ bi a m'ani aberɛ kyɛ maso gya kɔkɔɔ na wahwɛ sɛ gya dare bububububu a wobɛba ma enti ɛne ɔgyina hɔ akyerɛ sɛ aniberɛ so na mepɛ adeɛ no aniɛdene so mepɛ ne ntɛm wote aseɛ nti mepɛ adeɛ no aniberɛ so no bɔfoɔ no a wɔdi so no ɔno nso no wɔɔdene adeɛ bi a ɛde ahoɔden na ɛyɛ adwuma bi a no adeɛ no ɛden wonni ahoɔdeɛ wontumi mpem adeɛ a ɛdene good nti saa bɔfoɔ no a memefrɛ no de no abɛyɛ adwuma no ne kanea bi a ɔbɛkyerɛ m sɛ memfa no ɛnie ɛna mafa ɛna mayiyisi nti meyisii no waba mene ne ɛyɛ adwuma nti saa ta mesɔ saa deɛ na mede yɛ adwuma a ɔho saa nnipa no bɛyɛ different person ɔbɛsesa because sunsum no bɛsane afa ne mu ama ɔno no kra no pia kɔsi nkyɛn pasa wate
aseɛ
nti sunsum no sane fa ne so a wobɛyi sɛ kasa a sunsum no bɛka no waka kyerɛ m ɛbɛfa ne mu aba ɛbɛfa ne mu aba saa nti yɛnwusu adeɛ bi a yɛnte aseɛ anyhow ebi a woyɛ sunsum no sane afa wo so wɔfie hɔ ɛsane fa wo so wɔfie wopie wo kasakasa wohuiya no waka noasɛm wohuiya no waka noasɛm yɛhunu deɛ ɛhaw ɛsɛ deɛ ɛsɛ so masi bɔdam no wohunu biribi ne wɔkɔtoɔ a so ne kɔyie bi no de saa adeɛ no abrɛ nti sunsum no mpie mfiri ne mu nkɔɔyɛ a ɔne ne bɛnante saa nteɛ sɛ wabɔdam sunsum no abɛtena wo mu pakyɛ wote
aseɛ
nti sɛ memeyɛ adwuma a meyɛ adwuma no firi pɔpet so sɛ ki mu a memforo pɔpet biem sɛ mba kora na mbɛyɛ pɔpet so adwuma a memforo no nyame deɛa nti ɔmo a mene ɔmo yɛ adwuma makyerɛ wo sɛ pɔpet no yɛnyina so ɛmfa nni agorɔ because ɛhɔ no nya wo dea ɛhɔ no yɛ altar wode dealing with abɔfoɔ bi mu a ɔmobɛyɛ adwuma ma wo dealing with tumi bi ne tumi bi bɛsi akan nti wotaa gyinagyina so wobɛnya amane wotaa gyinagyina so wobɛnya amane nti pɔpet nyɛ baabi a yɛkɔgyina di agorɔ na woba nkanea dua nso nsi a wonsɛ amanfoɔ nneɛma gugu so good ɛyɛ konko a na ɛko ɛyɛ konko a na ɛko nti ada mu mɛntame mekɔ akɔgyina so ne sɛ yɛmaa me mu ahoɔdene a mekɔgyina so wobɛ na meyɛ week because nneɛma a aba soɔ no ɛmu ɔdu ɛsene me ɛna menni ho ahoɔden ne makɔgyina so nti kanea dua no sɛ mesɔ kɔkɔɔ deɛ no yɛ aniberɛ so mesɔ fufuo a na mede pe anigyeɛ ne nkonimdie bi mesɔ green a ɛne ɔkyerɛ ahoɔden bi a mepɛ ayaresɛ bi a mepɛ ama wo mesɔ yɛro no a sika bi na mehwehwɛ wote aseɛ mesɔ black a kyerɛ sɛ baabi a mekɔ no han bɔne bi da hɔ pɛ sɛ mede black no dum pɛ sɛ mede kata ɛhan bɔne no so ɛso nti wi sɛ black ne blue ne nyinaa gugu hɔ saa ne teɛ
wakyerɛ kande yɛwei deɛ nkɛ pɛ sɛ yɛdi kande no kɔmɔkɔ akyiri paa batɛberɛ no nti mahu sɛ asɛ ɔyɛ ɔyɛ bi nso so sisi table yi so ɛno nso so ɛdi dwuma bɛn saa
ɔbɔ adeɛ nhyira wo
because sɛ yɛ ɔyɛ a mɛtumi aka sɛ ɛyɛ different from ɔyɛ a wɔmarket a yɛtɔn no
ɔbɔ adeɛ nhyira wo ɔsɛ awurade maa moses adeɛ bi sɛ wɔnyɛ ɛno na asɔfoɔ no yɛ a monte aseɛ yɛni nkyerɛseɛ nti yɛnte aseɛ yie awurade ka kyerɛ mose sɛ ɔnkeka nneɛma mu ɔmfa nyɛ nwosera ɛnsi asafo no mu ne yɛmfa nyɛ asafo no mu adwuma sowate aseɛ
nti wayɛyɛwa anareɛ
mea na ɔbɔ ade adom ɔnam nabɔfoɔ so kyerɛ me nneɛma a mede yɛyɛ
saa nti nneɛma bɛn na adeɛ a wayɛ
ɔyɛ nnua habanyɛ a nnua habanyɛ a na mede yɛ oil
sɛde menim sɛ yɛse olive tree na yɛde yɛ oil
obiara ne bɔfoɔ a ɔne ne nam
okay.
Ɛna obiara ne dua a bɔfoɔ no bɛkyerɛ ne sɛ ɔmfa pakyɛ wate aseɛ because ebia Michael odi m'akyi ɔsan di kwadwa akyi ba deɛ ɔbɛkyerɛ Zion sɛ Zion nyɛ no ɔnkyerɛ Pentecost sɛ Pentecost nyɛ pakyɛ wate aseɛ good deɛ nti na ɔyɛ bɔfoɔ baakɔ pɛ nso nnwuma no wakyekye mu obi yɛ odiifoɔ obi yɛ evangelist medeɛ memɛhu meka evangelist bɛka sɛ mabɔda menim nyame deɛ nti a because deɛ memahunu no ɛne deɛ ɔno kenkan ɔba aboro no mu a ɔno nso hunuiɛ na ɔte aseɛ faeɛ no ɛne medeɛ ne mmɔ abira ɛnti ɔbɛka sɛ mabɔda awurade se mose fa adeɛ wefa wekeka bom fa yɛ nwo ɛsi asafo no mu na momfa nyɛ asafo no mu adwuma asafo no mu adwuma ne bi ne deɛ wɔwo ba adwuma wɔ ho adwuma ɛwɔ wo ho no ɛwo no a ɛwɔ asafo no na ɛwɔ sɛ hwɛ wo nti james wɔ se sɛ obi yare ne ɔhunu amane a asafo no mu mpanyimfoɔ momfrɛ no na momfa nwo ngu ne so na momfa mo nsa ngu ne so na mommɔ mpae ama na ngo nni asafo no mu abɛde yɛabɔ mpae ama nnipa ama ne ho atɔ
montumi nti ɛngo no anaa wɔyɛ no dwuma bɛn paa ne ɛdi ne kwan bɛn na afa so adeɛ
kwan a ɔbɔ adeɛ fa so de kyɛɛ me deɛ ɔde kyɛɛ me nhaban mu na wohu sɛ ne bɔtoo sisi hɔ bɔtoo a saa ayiwe deɛ nnipadɔm no a nim saa ɔyɛ wei ɛwɔ dwa so paa na nhaban yɛ gum deɛ nnipa no nhunu nhaban yɛ gum no mebobɔ din koraa no a oo kɔfa a ɛna nhaban no ankasa egum no ɛno ne nwo ne ɛsi hɔ nti wohu sɛ mede bi kaa wo nsa no wohu sɛ perfume no a ɛde ba no ɛyɛ different ɛfrɛ ɔdɔ ba wo ne obi ntɛm so ɔyɛ no ade ban no ma meka nneɛma bi wɔ mu a mɛtumi abɔ nneɛma bɛɛ mmiɛnsa mmienu bi wɔ mu koko ahaban ati ase wo deɛ na mɛba atirim sɛ kɔfa koko
ahaban ntumi mebisa sɛ deɛ nti na wode koko ahaban na deɛ na ɔbɔfo no ma ɔyɛ sɛ yesu koko ahaban no bɛyɛ dɛn
so koko ahaban no sɛ obi koraa yare na ne mu anaasɛ ɔbɔwa na ɔwɔ saa problem ne wɔ ne mu a yɛ sɛ wɔnkɔtu koko ɔyini ne wɔnwe na wɔmmene mu nhyie no na ne ho bɛtɔ no ati aseɛ mmo nti bɔfoɔ no nim sɛ koko ɛnam ne yini so na n'ahaban baeɛ ne hini no sɛ ɔfam no ɔyiyi nhaban nti ahoɔden no ɛwɔ ne hini no mu no ɛwɔ n'ahaban no mu nti sɛ obi bɔ wa ne yɛsu nsu mu wa ɛne nnipa no de kɔɔ sɛ yi mu a ada mu mɛnta pɛfin ne bɛka ne ho no ɔde sra pɛ ɛsɛ su nsu mu ne kɔ bikɔ koko no adeɛ no ɛkotia no no ɛwɔ mu
na kyerɛ sɛ sunsum no nya n'akyiwadeɛ
wɔnya n'akyiwadeɛ pakyɛ wɔte aseɛ bɛse ahaban wo
bɛse ahaban
ya bɛse ahaban ya so wɔte aseɛ obi nso sɛ obi musuo da wɔ so kɔyi musuo kwan bɛɛ na wabɛfa so wɔbɛyi musuo no ebia wɔ amanɔne wokɔfa bɛse wɔe but ɛwɔ ɔyɛ wɔ nim nti n'ahaban no wɔ mu deɛ a n'aduane nso yɛ dɛn ɛwɔ mu nti ade momenta wode bɛka wo ho a na wode bɛfra nsuo na wode bɛdware no ɛma saa sunsum no a ɛyɛ musuo no sasa no ɛsan
nti memisane sɛ bɛsɛ aka sɛ de yi musuo paa
ho bɛsɛ deɛ wɔyɛ great o yɛwadafoɔ ɔmokra dua no no ɔyɛ powerfo
paa nti na ɛbɛhu sɛ nkramofoɔ no
yes yɛde yi musuo saa de bie kwan de bie sika kwan sunsum no sunsum bi a wɔdeɛ ɔɔpɛ
okay
nti ɔkyerɛ ɔbɛsɛ ɔbɛkyerɛ ɔbi a mepɛ bɛ seseisei na ade aka ho na ade ama no ɛno nyɛ bɔne ɔno nyɛ abɔso
deɛ
da no woamfa nto a ɛfiri tɔ wate aseɛ aduane a woankɔto sɛ womaame no anokɔ no wɔdi a bukyi a yɛnsɔe ɛde na akɔbisa ntɛm ama aduane wono ana ɔgya bɛɛ so wontumi mmisa no no ansɛ wode nsa bɛtom ne wadi bi womee a woasɔre kɔ wɔbɛɛde pakyɛ wate aseɛ nti nhaban yɛ wɔ wɔ anim no Sanya ma yenya enye easy so ubinya. Ebia ye bribino. I don't know whom the bachelor was a fa fanama ke kambu.
Okasa ha ba no bomi and said you have a kabako.
Dear toshi beam, koko mesa.
Koko mesa.
Ewum.
I know so did my man because your boss would be out here to make a crack.
Koko mesa no se na de ba no. Ohwe wono ankasa ni titiri onya me de bonu no. Wo ya haban bia okuratumi.
Okay.
Okuratumi pa. Abaiye ebeko abai dwam po a omu hia koko mesa.
Abai fo.
Ya.
Beko dwa ba ase a omu hia koko mesa.
Na bere wako. Koko mesa ka wo. Obi wa de koko mesa ni tu.
Okay.
O besi na ko danu afa ejire ho no ate. No de ase ne ntoma na boshi oju. Ma besi na ko da. No ma koko mesa no woni se ne taa mushuma on fa no ko.
Okay. Na che se koko mesa ni kuta tumi pa.
Eh. O ya guy.
Inti de inti na de ka.
Di enti am de ka no se se obi e wo tumi e odi tuna pa se wo chesi na akwa che no. Won so de ka ho na bodin se oni pa kora wo ye saade e wi wo pa se wo hu ni pa kora. O be so de ka ho na odape. O be ko no o si ho.
Na che se metu asi ya o ye ya wa ye di etumi de dwuma bi abi.
Asa. Enya de keto na si ho no.
O se ha ba bi do se na de.
En ka ba ma ko 42.
42.
Ya.
Miensa pena wa chere na kwa ni tumu se powerful. Miensa pena.
42 juu se gumbebre preke se gumbebre guro tamiyo.
Guro na wao.
Asasini yapo kase nkase ya habai. Oh nyanya oh habai no ah mo ya gangsters. Ha ya kan habai mo ya gangsters au febe bi obetu acho. Ya wamu wamu na wamu shesa di imu. Yeah, do mo yes am. Into here ni ani ni green. Be so na hu a, won say gu ase na won say dis here. Ha, ahoden na a ba bi jina nshiu na egum. Into say kan hu say ya, what sound we want ah. Bray, o perfume de menya bi ameto. We ye perfume won nya no watọ.
And say your back the blood of Zion ministry.
I don't know.
Yeah, it's a sorry so. Na yeah, point sorry no. Me who says no, we because oil the man who say oil will be there. Can me who require oil? Can the oil the bitch that woman have to go monsem? And so me who says we she, he be to go monsem no more. I will go monsa no more. Papa go monsa. I know so.
You be that same baby. Unse, ye done ye sorry. If you need ye yada ye sorry. Bibi won't be a womb, but nipa ba ku pen the woofy or obeti mamma fee ho, yin 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 yin
yin
yin
yin yin yin yin yin yin yin
yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin no ye bodyguard no guide obi ade prefi ho e ho atia ma woni ade age se won so obetena ho enti muno a medigu o mun se won sabi o ho a enti me mfa ade pa
okay
enti me receive ni amapa ensa no ho ye efia ba mu enti ase ya wo horo nsa but ya se enti yesu kwa wo horo obi na ase wo horo o di entra efia ba wo ba bi e de o mu ko no mu ntimi mura enti o se yi fi ni firi o mu no mutumi ade e fa ade a be pesa me de ma wo ba cho wati ase
ma ti ase na me problem ni se na me yi ni se ma hu so yusu all you we say bi
mo e ho na me be yi
okay
yemko won se bi bia woni dwuma dia edi oyo na e ye apple oyo ye to ni dwaso a ma mfo koto edi ye
ni wo e da oyo na
yes yes ye to ni dwaso bi bri nan so obi nim da sa ya de yesa adwuma no yensem
ya na dwuma de be no amu de didi o mu nsa
ye ntia me ma o de sa de ne kan o nsa ne se obi wo kura wo ba no obi anya ne mensin so chea no
okay
ya pon asori nya me che ne pa ma ne ma won se ye yesa de ne wi ana bofo ne ka che me sa fe me mfa e wo no en hira wo obi o wa bu sa de bia wa nya dai omra na me mfa wo de nya dai e ma no ba me nya ye no nsa no kwan kasa ba mi wi ye pe abukotena ase a ye be koro no e no se no for one who am in some normal day, or be uncannabis at the not on Taffy. Or because of Adiana Babe yaday, I be ye Phoebe, a free and send him. I'm a female free and send him a beer quaya manam and any chebia beer, not unsuspected, sir, who be young. What I say, and written a new poem in some of the shoe beyond horning, sir. A beer quaya mount, and my whoop she had the pebby away day, open.
A hundred day, Yamapa. My son, Miss Abaku, Kato, and maybe, sir, near did you make any aqua in Yamapa? He says, yeah, sir, and I'm meeting for. Yabba Pono, old dear, quantity be my almost next week. And then Thursday, inter quantity be doing come away, and next week Thursday. It is open so you be there. Opa Wednesday, no, no, and I ties out of papa, no, I'm meeting for. See, and say, and say, I'll carry on, I'm my family. Who bet me a bar, no, but only here now, I'll come to my baby, I Ofena mi nim se e bia obetumi me bi sam se oni hanu na onya sa akwanje bia na person ya so ben den na mi difo
ada
me ti se oyin so mo fa pese mi kire kula na mo pe kwan si bi fanka obetumi ni sa akwanje na maye ni ye ni e ba so ro bi ye sa aka ne ni ye tumi ama na ye ni a ye kwan wa no aye hwewi ye so e be de nya sa akwanje ni
o se shinshimu ade no nya enne no nya me de ma asafo no from Sunday ni be si enne or the master for no more. Yammy, mommy, be you go up one day. But one far more, or the man won a bar. And tis a nippon perso, ye dear. I was set wood to me fret and ask wood to me back. My acquaintances or fashion, sir, quen your horse and yammy, but my quire, mammy, dear man. But to me, dear, I day, a man.
It is nippon or perso, yes, sir, a quantity will be. I am busy, a quantity. A sort of frail,
just so frail.
That's all about ba 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 untu manasa kwenya wo ha yan fa we say ntato na ka me pese bi enso so
yan ko
sembi ya ba betwetwe ewiase nyina yebo na gana dia me say e ya sha a konfumpo
yes mo
e si lesbianism ni gayism ya me di fo
eja
wo beti wo te ho kakra
asem ni nyina ne say adie bia nyame aka ho asem bia ebesi ebeba na enso ntumi nyina
okay
ati ase adie bia nyame aka ho asem bia ebesi ebeba made ntumi nyina o si bi bia wone mre a washe adie amaye ge mre na eduru ge mre duru ye enso hwe nipa wu anhye na ewu mre na eduru nipa wuombre duru yan sohwe nipa esuro se o chese nipa menka ne se nipa mfa hwe hu biem ohunu se astro de bi sibia esie wi owu ase okọ wati ase enam bone ni nti the same thing as Sodom oma mfa wuo hu oma anwini wuo hu ye no medre ho ane se Lord yombra near no one now, near Huntrayan and Yepe. What you say? Will you on Bano or no more devil may be? A nipper, the old pronouncer of Benyasika, better cow, basic fee of a Yasha, when your Nubia will be. A woman ever found a net, ever furniture on farm. Internet, yet near so form for him for, or when Yasika would be any more. Or more yas of war her. Or more as I born your moha. Or more sati be as so her. And she any more, or Miss Abbey be any more, sir. O mother, no more than Toma. O quah, no, I got down no more, no cassa. No, Baha, no, I done no more, no cassa. No, I be shame for you, said you winning more here. And should the ever boy a cobbin in a no meeting a mukovi. Motel, a shas and dinner with your farm. Want to me and your young farm.
Yes, Abbey.
Yes, Abbey. Tidia, meet him, I can say, dear Yamia come. I was say si. Na wo nipa hu ni se nyame wo ho ampa. Ye waka de ebeba mu. Na ebom entumi nyina. Ye ne ebeboa ma ntumi nyina. E na ho asore ye.